Ki te whutu pāoro e whakariterite ana te kapa ōpango mō tā rātou tuki ngatoa mō te whakataetae whutu pāoro ki te kapa Springboks. O horere katoa ana ngā kaipāpāho o Afrika ki te tonga ki ngā pukenga a te kapa ōpango puta hoki ana ngā kōrero I tētahi ka tākaro te uri o Ngāti Porou a Dane ki te parirau. Ai, harai te mea I taupai ai ēnei kōrero ki te haika o te kapa ōpango hauā whio
feel hockey. Like I back myself off the ball and I love to have a go and I don't restrict myself because I play in the front row. So, yeah, the centre would be nice if they said that. Maybe not a winger.
Ka puta ngā kōrero, ngā ingoa o te aro ākapa hei te rāmiri.